nitwa Mugisha Parfait nkuko babivuze nkaba njejwe imigambi mu ishyirahamwe ryitwa Association Tuvugwe Neza nkaba kandi n'umuyobozi mukuru mu bitaro Centre Medical Dinaire de la Sante biri I Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura bamwe bamwe bakunze kwita Bujumbura Rihari rero uno munsi nagomba nsangize buri wese ari hano ingene jewe hamwe n'abajene dukorana twagiye turatera intambwe kugera dushyitse aho tugeze uno munsi ntangure ubwa mbere nshimire nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kukugena tadayigeshanya kutubera akarorero tukagenda dukurikira mu kirenge cyiwe akaba ari imboneza hano iwacu kandi mwamwayibonye ko ari na bitumwa ko muri Afurika mu kugira ngo ashikane ugwaruka ku iterambere rirama kandi nshimire ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ugwaruka kuko nanone bama ku kivi kandi bakadusanga ku kivi n'abantu beza cyane twe bamba batugende bakaza bashishishiriye batuzaniye agakemanyi hamwe n'ubwenge kugira ngo tubandane dutera imbere twebwe rero aho twavuye jewe nize ahinyuma gatoya aho bita muri Ecole Paramilitare de Gitega nabonye mbere abigi bamwe hano nabonye Dr Jacques n'abandi banyigishije rero kuva mbonye ntegeje amashuri y'abavuzi aba infirmiye bamwe bita abaforoma nashyiye nsubira ku gatumba hariya I Nyabiraba hama tujya hamwe n'urundi rwaruka tuvuka hamwe n'iyo komine yacu hama muri cya gihe umuntu aba ariko ariyumvira utelefoni ubonye wandikira ubonye ngo nifuza akazi narahije amashuri ariko twize ubwenge bwo kudandaza ubwo bumenyi twari dukuye mu ishuri twiyumvira gushinga ivuriro nta vuriro nyine wacu ryari rihari rishobora kwakira abarwayi rifise na ba baganga bakuru twita abamedise ariko byaraduhanze kuko jyewe ubwanjye sinari nkwiye nkunda ibihumbi ijana by'iwanjye ariko twiyumvira guhamagara abandi baganga bavuka muri iyo komine kugira ngo duheze tudandaze bwa bwenge tubabwire icyo tugomba gukora baratuneguye cyane kuko inama twahamagaye nta n'umwe yitabye kuko bavuga ati abo bantu barya amashuri ejo hari ibintu by'ukuri bafise bo tubarira ntibigeze baza muri iyo nama n'ubundi ntitwahengeshanyije umwe wese yikoze mu zo yambaye jyewe mfise umubyeyi mama wanjye dukundana cyane hariho inka muhira jyewe ndamuyengayenga turayigurisha y'amafaranga acarayama babajene bandi twari cumi umwe wese agenda akira amakana akimuhira kugira ngo bakure kwa amahera y'ubutane twaciye dutanguza icyo twita kabine medikali haba hari umuganga akorera mu nzu imwe yandika imiti abantu bagaca bagenda kuyigura ahandi ibyo twarabikoreyemo kuva mu 2017 gushyika mu 2019 aho imbere yaho haje porogaramu y'ubushikiranganji bw'ugwaruka ya wa mugambi bafashanye na PINID w'abajene volontaire abo bajene volontaire bose caturonka amahirwe yo kujya muri uwo mugambi twaduga imisozi tugiye guca ibyo bihumbi ijana ku kwezi kandi nta n'umwe yabibika twaca dushyira muri wa mugambi wacu rero twagumye tudugira aho nyine mu nyuma turava kuri kabine medikali ariko tugira Centre Medical Dinaire de la Sante aho haba hari aho abantu bivuriza hawa kuriri miti na hawa pimbiri ngwa hamwe na hawa gwarira twatanguye dupanze inzu zitatu zari ku ikaburimbi hanga abantu bamwe bashobora kuba barahaca bakabona ariko kugeza uno munsi twarashoboye kwiyubakira inyubakwa zibiri turiko dukorera uno munsi kandi izo nyubakwa zikaba zifite agaciro uno munsi kababa imiliyoni 350,000 twiyubakiye zabyawe n'ibyo bikorwa nyine turiko turakora byo kuvura abenegihugu hama kandi uno munsi tukaba turi kugwaruka gushika 25 bakorera mu iryo vuriro mu bisata bitandukanye bigize iryo vuriro hama ikindi kiyongeye ko nuko turiko turiyumvira twegeranya uburyo kugira ngo twagure ibyo bitaro byacu kuko ntiturashika aho tugira ibagiro aho abarwayi bakeneye kubagwa bashobora kubagirwa byo bitwa bloc operatoire niwo mugambi tugeze ko no kwagura aho dukorera tunashimire kandi leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe na komine Nyabiraba bo bashoboye kuturonsa ikibanza kingana na are 35 aho turiko turarangurira ibyo bikorwa uno munsi rero turiko dushobora kuronka amafaranga ashika 2,000,000 buri kwezi tugahemba abakozi ndetse nkumva tukaguma twagura ibyo turiko turakora hama kandi murumva ko intambamyi tutazibuze ariko kandi intambamyi niyo mfunguro y'umwantrepene murumva ko abantu twakira ubu ni benshi aho dukorera hakaba hadakwiye ubu rero turi kukwegeranya turondera amafaranga ari hagati y'imiliyoni 500,000,000,000 kugira ngo duheze twagure ibyo bitaro byacu hama kandi tukaba twarashyizemo na sisiteme ya volontariya aho dusigaye twakira abanyamahanga baza guterera n'ibyo bikorwa byo kuvura benegihugu aho tubaye rero ndangize ntegura shyigikira kandi mvumira kaguha urwaruka ko tutorindira kuba abagusi twaramaze gushaka bisaba ko dushyiramo amafaranga dukora ubunyene kugira ngo dushobore kurya ku byo twarondeye rero nyenicyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi namwe mugejejwe ubushikiranganji mu byo gukora harimo gushyigikira urwaruka tubandanya tubashimira kugira mudufata mugo ndetse mubandaniriza aho nyine kugira ngo twese tujyane muri bwa Burundi bwifashe hamwe n'u Burundi buteye imbere murakoze.